Nigamala Joyce Makalima. Vele la ward 8 engubo enja. Mina ebengicela ukuthi sincediswe ngakho. Ikuthi besicela ubaba uthina masa asincedise njengama disabled. Kathe sisaphiwa izitendi lapha ama free market bo okay. Asila imali yokuthi siwode ukuthi sithengise lathi sizincedise. Uqala sasincediswa i-social welfare siphiwa izimali ukuthi siyezincedisa labantwabethu. Kathesi kakusekho konke lokho. Siphakathi kodubo thina ama-disabled. Njalo siyachiwa kokuningi okwenzakalayo. Yiso isicebo engilazi ukuthi ubaba uthina masasincedise lathi nge-finance yokuthi sizincedise.
Kulaba yomuhle ngiyazelisa kini lonke. Ngithanda ukubonga ukuthi ubonge lutsha limane bayabonga abanye bami ukubuya kwenu.